Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Kusale ukuvalwa amehlo okwenzeka isiphihli sengozi kumgwaqo onguthela wayeka u-N2 kwambonambi kwashona abantu abane kwathi ababili balimala ngesikhulu isihluku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibola khona le video. Uma ngoqala usijonela elikhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela usilandele ku-Instagram @zwide_media. Ayikaziwa namanje imbangela yokushona kwabantu abane kwalimala ababili kwingozi yomgwaqo eyenzeke namuhla ekuseni emgwaqweni onguthela wayeka u-N2 kwambonambi. Ngokusho kwabezimo eziphuthumayo abasinde kule ngozi kube nzima ukuthi ebekhishwe. Bagcine sebekhishwa ngezindlawu bevaleleke ngaphakathi ezimontweni. Babe sebephuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshe emva kokuhlengwa khona endaweni yesigameko. Laba bane batholakale sebevele sebeshonile futhi belimale kabuhlungwana. Abantu ebashaqise kakhulu yona le ndaba bafethuke lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Sithi tutu kwimndeni kanye nezihlobo ethe zalahlekelwa abathandiweyo bazo. Sengathi imoya yabo abalahlekile ingalala ngokuthula. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.